Tiwi kua tāpuke hia a Haare Nuku, te ika a whiro whakamutunga o Ngāi Tūhoe no te kamupene B o te 20 mā waru. Nā I tōna uhunga a Kereama Wright.
He poroporo a ki rangatira mo tētahi toa horopū.
Pauri o ki kē mātou I te wehenā e o tōku kraua.
Tēnei te whakamutunga me ki rotei te rohe o Ngāi Tūhoe. He mutina maka whakamoke moke.
Tau mai ai ngā hoi ao tū I te papai ioea, ngā māngai no ngā peka 20 mā waru o te motu me ngā uri o Tūhoe whānui ki o whakatoro ki te whakataitei tētahi momo e kore e kitea anō.
Ko tēnei tū momo haere ana, e whakariteke hia mō ngā premia, mō ngā apiha tianara, karekau mo te tanatene, enari ko te mana, ko te ihi, ko te wehi kairuna I aia.
No te tau 1943 a Haare Nuku kārehita I raro I te ingoa, Harry Nuku rātana. He kore no rātau I whakae ki tana tono tuatahi, nā wai karere atu ki ngā pakanga nui I Europi me Afrika.
I aere mātau ki Alexandria, Mararo, Tahi Wiki, he aere ana. Ka tūki reira o te Tahi Wiki e rua, ana ka whiti atu ki Itari.
Ko te mea ke e hia te tini o te mano rātou I kōhuruhia I mate mate I reira. Engari te mutuna I Wikitoria rātou ki te teihana o kasino anei na te 20 mā waru.
Atu I te pakanga I ako hoki ia ki te purei I te piana.
Ka tai ki ngā wā mo te whakakoakoa. Wana, karanga te kia e ke haramai te purei te piana, kairunga e haramai te purei te rawa hoki te purei piana.
No te henganga o tēnei manga manga I atua, toko iwa noe ho ngā mōrehu o te 20 mā waru, puta noa I te motu e ora tonu ana. Ki B Company nei, taki tahi ana te haere, a Bob Gillies.
O makare, kua makare. Ai, o tino e. O tino moke moke.
He moke moke kā pākia na tamariki te kaumātahi me ana tini mokopuna tuarua nā nō I whāngai. Kereama Wright, te karere.